up, guys? Welcome to my Fleek session on Aforevo TV. Okwa Chibz again.
Yelele, 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 yelele,
Money do okay, man. I'm not gonna carry go scream all day. I'm okay, this your waist not go be. Your bomb, bomb bigger than Bombay. Pin up, you're my African girl. Now you need to bust my brain on a regular day. Pin up, you're my African girl. Sure you know, say me, I know the keys and tell.
Yelele, 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 yelele.
Original. Game shop on the mix. Okwa Chibz again. Fizzy.
You don't.